Sanibona abukile emakhaya, sinibingelele sinamukele khona lapha Amanga News, lapho sintshela khona amanga ahlaza cwe ngokukhulu ukuziqhenya. Igama lami ngophakamana wakhumalo. Ezama phambili wagcina ibanjiwe udokotela obukhoshosho waka TikTok, udokotela Mintulani, okuzenza udokotela ofundile. Abantu baphawulile bathi uyabhayiza, bekumele azenze udokotela noma udokotela wesintu njengalaba abagcwele ku-Facebook. Masiqhubekela phambili, ukhala ezimathonsi usamukele ushezi odume ku-social media ngokuthathela intombi yakhe ibhinca kwi-spring ngazi bani ipikinini laphana kwi-white emabhida. Uthiwa uthathelwe intombi ibhinca ngoba lokhu ikhuluma isingisi ethi white, which baby, sweetie, yaqhamuka ibhinca lathi inkosazane. Manje belokhu ebalela ukuthi wayithengela ingubo yephiki, asazi nasangeni lapho, asihlangani nakho lokho thina, asigqoki ingubo. Masiqhubekela phambili, igcine iboshiwe indoda yasophongolo belokhu ithi akwaziwe ukuthi uyozala komoni phakathi kwePirates neChiefs, kwathiwa ngazosidakelwa. Ibhola alizali zinkomo. Babukeli, ziyaphela lapho. Ungakhohlwa indawo lezingamanga uma ukuthi asikholwa fuseki. Shisa la. Ayi, 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 ayi,